What up, Bafetu? Wait, 2265. So, today I'm gonna be telling you a story of what happened between me and my ex. So, there's this other day. I'm bored again, bro. Jengo out to pay lang sa simngane na ame gubay teenager ko yung kinga na so nga maasya nga yung check ex yam okay I think yung karik karin so nga yung phone nila nga yung buzo ko to go up yung chat ay okay yung seka ay in that's okay ay taro ko bona ng clanch so it was after school and then yeah nga maasya nga yung bona let's again boom nglangane na yo ngakwadanisa so sihlangane ngalapho bese ngithi mina no ever since seduzana semgwaqeni endawo ithanda imoto ukuthi ilokhu idlula la asimashe siyohlala ngakamdlalose basically that's what happened before the real story began so yeah ngamashe nayo and then safike sahlala sachina nje maybe for 15 minutes or so and then boom ngase ngizwile vele ukuthi the second day ngazathi isinomunye umuntu and I had to approach and confront her mayelana nendaba but before I even start kwavele kwenzeka isimanga waqhamuka lo out and then I was so surprised I was not shocked I was not fearing anything it's just that I was surprised ukuthi ufike kanjani waze kanjani ukuthi ungala so bamtshela ngale ngezansi ukuthi okay sibona ithekeni yakho uhleli no-out kanje yafika u-out yasithola sihleli nale thekeni yafike eyibiza ekuqala ibingelele mina eyishoshove kamantani ithi ugrand ethi ngicela ngibona lo muntu ohleli naye fethu ngingavumi ngingasho next nje ngiyithulela and then u-out uthe usuke lapho wabe etshela ithekeni ukuthi ayize kuyena and then yahamba-ke naye ngomlimi bathe bengazithela nje kwase kuqhuma impama hawu vo ngimangale mina uthi ayibo manje ikhiphani like ngingayinaki le nto okokuqala yabo awu ngizwe sekumemeza omunye umjida wakamdlalozi
yewena
mjida ushayelani
ngani yewena ayi ngazongijoyela kabo wena ungazongena indaba engakudinga
yo ngimangale manje uthi ayibo hawu kanti umshaye ngempela I wasn't worried that much. Ngangithi ah bamlaye. Ngathi uyaphapha. Yena wenzani? Bembhanqelana like ngalalo out. But manje mase ngirealize I see ukuthi that was actually woman abuse. Iqala kancane. We just don't have to entertain it as a majid. So uma ukuthi kuyenzeka ubona intombazane beyishaya, don't think ukuthi ngeke kwenzeke leyo nto enganeni yakini. So as I'm out, that's what I would like to address to you. So, sisibethu, sibathande, sibavikele ngayo yonke indlela. Ngisho ngathiwa, umuntu ongamazi, mangabe umbona ishaya umuntu wesilisa, zama ukuthi uthathe iy'nyathelo, ungavele uhlale ububi, ungabubeki umthetho ezandleni zakho, but we have to do something.
Yeah, watch it up.